yɛn twuma so yi ɛyɛ wato nti daa yɛde yɛn nsɛm nyinaa yɛ ayɛyi nnwom ne aseda nnwom ɛtoma ho ɔwura yɛda w ase yɛda w ase yɛda w ase
Amanhã me come.
be waiting every more. Yes, I'm feeding a mommy. Yet, I'm in a mommy. Yeah, can't some of whom is so sad. Maybe, yeah, yeah, there were my boy. Now, so more ready, I'm here. So all my thanks and praises. my brother, you. Every say I am one. Me to me, come in, send me. Anything I'm here.